Apha ke kuleni video sizofunda uba inumber zethu kanye manani wethu siwa rationalize njani rationalize. Urationalize ke kukwenza into yoba i-fraction yakho okanye iqhezu lakho lithini libe amanani alula. So masicinge mhlawumbi ngo-1 ongaphezu kwe-square root sika-2. So xa ufuna urationalize le nto, into ozama uyenza kukuba uthini, ubhale eli nani ngendlela apho kungekho ntoni, kungekho rational number. So uzazibuza kuba inoba yintoni na ke i-rational number. So uzawuqaphela ke ibi-rational number yintoni, yinto yoba xa ufumana i-fraction efana no-1/√2, uzukhumbula uba u-√2 ayikho indlela u-√2 onombhala ngayo ngendlela elula. So ke xa uzama urationalize inani, uzama ulibhala ngefraction. Xa ulibhala ngefraction libonakale leli nani elilula, kuba kaloku uzokhumbula uba u-√2 xa ufuna umbhala ngefraction awunokwazi ukuyenza loo nto lula. Kodwa mhlawumbi masithi ke ubunobanakanene 1.5, 1.5 yena ungakwazi umbhala ngefraction uyaba ngu-3/2. So u-1.5 yintoni? Yi-rational number. So uzoqaphela ke uba u-√2 akayo rational number. Uzozama uba wenze njani, sikwenza kufundisa ke kule video uba uzokwenza njani xa ufuna iinumber zakho ukuzenza rational. Uzoqaphela kuba le denominator okanye lo nani phantsi ulapha akekho rational. So into ozawuyenza uzophindaphinda ngaloo number engekho rational engaphezu kwenye into ebona rational. So uzakhumbula into engaphezu kwenye into okanye apeli ngaphezu kwapeli okanye yonke into engaphezu kwento efana nayo, loo nto ifana nqwano 1. So siphindaphinda le nto ngobani? Ngo-1, ngaphandle kokuzama ukutshintsha ixabiso lale leli nani esilenza. So khumbula ke 1 uphindaphinda u-√2 uzawuba ngubani? Ngu-√2. Kwaye ke unani phantsi wethu yena uzawuba ngubani? Ngu-√2 umphindaphinde ngo-√2 uzoqaphele ngoba ngu-2. So sizamile ke ukuyitshintsha intoni i-denominator yethu ibe linani elitheni? Eli-rational. Kuba kaloku ngoku belingu-√2 belingekho-rational. So uzawuqaphela kodwa kuba esa square root sethu sepha phezulu, kodwa noko iyavakala kuba kaloku iyavakala ngokuba ngu-√2 omdivide okanye omohlule ngo-2. So ithetha ukuthi loo nto siyirationalizile. So ithetha ukuthi le nto yilaa nto nje esiyohlule ngokayi-2 okanye ngu-√2 ohafishiweyo okanye ocandwe kabini. So ibhetere ke kunangoku u-√2 ebengaphantsi. Masike senza ezinye izinto uzandiqonda uba ndithini, unganxami ngokunikezela. So masithi sino-7 ongaphezu kwe-√ sikabani? Sika-15. So into endingafuni uyenza apha kuba ndenze lula ntoni le si-√ esingaphantsi. So uzukhumbule ke uba 15 ku-3 × 5 and uzoqaphela uba loo nto ayiyo intoni? I-perfect square. So njengale ndlela besenze ngayo apha, masiphindaphinde le nto ngobani? Kwe-√ sika-15 esingaphezu kwesinye i-√ ka-15 kuba le nto kaloku ngu-1. So le nto izofana no-7 umphindaphinde nge-√ sika-15 uphindaphinda amanani aphezulu wakho ibe ngu-√15 umphindaphinda ngomnye u-√15. So loo nto ikunika bani? Ikunika u-15. So sizamile kuyirationalize intoni unani phantsi wethu okanye i-denominator yethu. Sayibona ke yona ke inantsika yethu i-square root sethu siwela ngaphezulu. So asitshintshanga nto apha kuba kalozikhumbula u-√15/√15 ngu-1 loo nto. So into xa uyiphindaphinda ngo-1 oyitshintshi ungacinga ngu-2 umphindaphinda ngo-1 uzawuhlale ngu-2. So masithi ke ngoku siye komnye umzekelo sino-12 ongaphezu ko-2 − √5. So kule nto ke apho sinamani amabini atheni? Angaphantsi. So loo nto ithetha ukuthi sinantoni? Sino-√5 oyithethi ongekho rational. So sizama urational. So Xa sizama uphinda-phinda ngo-square root of 5 yonke into, uzoqaphela uba asifumani le nto sifuna. So sino-square root of 5 over square root of 5. So inani phezulu wethu uzawuba ngu-12 umphinda-phinda nge-square root sika-5. I-denominator yethu izawuba ngu-2 square root of 5. Uthabathe ubani? U-5. So uzoqaphela uba kulaa denominator yethu okanye kwaba nani phantsi wethu u-square root for 5 usekhona ngaphantsi. Ngoku ke ithetha ukuthi le nto ayikalungi, asikayichani ncam, kuba lo u-2 umphindaphinda u-square root of 5 akekho rational. So le nto asifuni ukuyenza xa sinamane amabini. Kodwa xa sinamane anamabini za kufundisa uba senza njani. Ungakwazi ke ukwenza ntoni? Mhlawumbi usebenzise i-difference of squares ke, uzayibona apha ecaleni xa ndiyenza. So uzokhumbula uba besifundile mhlawumbi kudala okanye nothi kudala kakhulu uba xa uno-2 minus i-square root sika-5 uyiphindaphinde loo nto ngo-2 odityaniswe ne-square root sika-5, loo nto izasinika ntoni? Uzawukhumbula ukuba le nto iza kusinika ntoni? Okay, mandiyibhale mhlawumbi ngendlela elula. Masithi sino-a minus b, umphindaphinde ngo-b ngo-a odityaniswe no-b. So uzokhumbula uba ngu-a minus b be ngu-a umdibanise no-b. So le nto izawusinika bani? Uzoqaphela uba le nto izawusinika u-a squared minus u-b to the power 2 okanye a squared uthabathe u-b to the power 2. So u-a times a uzawu ngu-a to the power 2 umdibanise no-a b, njalo njalo ngokuphindaphinda kwakho uzawuqaphela uba uphuma noni nezi zinto endikhuphela zona u-b squared. Ezimbini ke zizothini? Zizokhanselisha okanye zizawususana kushiyeke u-a minus b squared. So u-a 2, so u-2 umayinase okanye uthabathe u-square root of 5 umphindaphinde ngo-2 odityaniswe no-square root of 5. So uzawufana no-2 to the power 2 okanye u-4 okanye mandibhale ke ngo-2 to the power 2 okanye 2 squared umayinase i-square root of 5 esiphindaphinda kwaso. So uzokhumbula sisinika u-5 kuba u-square root of 5 phindaphinda ngo-square root of 5 uzasinika u-5. So uba uyaphindaphinda, if uyaphindaphinda intoni, wenza le nto nge-difference of 2 squares ngolu hlobo endikuchazele ngalo apho. Uzoqaphela uba esinika ntoni? Esinika le nto. So ithetha ukuthi singakwazi ke ngokuyorationaliza inani phantsi wethu pha okanye i-denominator yethu. So sizawuba no-12 ongaphezu ko-2 minus square root of 5 uphindaphinda ke ngoku ezi zinto ngabani? Ngo-2 odityaniswe no-square root of 5 ongaphezu ko-2 odityaniswe ngo-square root of 5. Uzikhumbula uba le nto xa yonke ngubani? Ngu-1. So iyafana uba siyayiphindaphinda le nto eli nani lethu ngo-1. So asitshintshi nto, into endlela esitshintshayo yeyoba siyibonisa njani. So uzayibona ke uba nani phezulu wethu uzawuba ngu-12 times 2 okanye 12 phindaphinda ngo-2 ibe ngu-24 udibanise 12 ophindaphindwe ngo-square root of 5 ibe ngu-12 phindaphindwe ngo-square root of 5 ngolaa hlobo. Yonke ke loo nto ibe ngaphezu ko. So uzukhumbule ke apho uba sizawuba nantoni. So le nto ifana ne-difference of 2 squares. So le nto izofana no-2 to the power 2. So le nto izawuba ngu-4 minus, hayi ndibhale wrong, amananga 4 minus 1. So ngu-4 minus 5 kuba ngu-2 squared minus 5. So uzawuba ngu-4 minus 5 okanye loo nto singayibhala ngoba ngu-minus 1 okanye ungathatha ke u-negative wakho uyombeka phaa ekuqaleni. So ke xa into ingaphezu kwana akho need yabo ibhale wethu. So ungabhala ngoba ngu-negative 24 ususe u-12 the square root of 5. So uzaqaphela uba le nto ibhetele kunalaa nto betheni ebesiyibhale phaa, ngoba kaloku le nto izothetha ukuthini? Le nto izothetha ukuba, le nto ke izothetha ukuba xa sonke sobini sizama ukwenza mhlawumbi i-rocket efanele ihambile ibheke efondini emoyeni. So uba wena mhlawumbi ungaphuma nale ze mna ndiphume nale, ngowuphi ongathenjwa kakhulu? So xa sinovumelana uba lonke ixesha masizama uthini? masi rationalize i-denominator okanye nephantsi bethu sonke sizophuma nento efanayo ethetha into enye. Batsho abantu basithemba eyi siyayinyani emoyeni. Masihlulele ke kumbongo ezantsi sibone uba uyandifumana na uba ndizama uthini. So masithi ke ndino mandenze ntoni kanene or masenze enye ke enantoni ene-variables. So masithi sino 5y ongaphezu ko 2 ophindaphinde ngo-square root sika-y ususe apho okanye uthabathe u-5. So siza kwenza ngqo la nto besiyenza ke kwintoni kumzekelo wethu ongaphezulu. Sino 5y ongaphezu kwantoni kwenani elingekho rational. Sikhumbule 2 square root y akekho rational kuba kaloku asiyazi uba uy wethu uba ngubani. So masiphindaphinde ke apha i-numerator ngayonani phezulu wethu ngento efanayo. So ngu-2 square root of y mdibanise no-5 ongaphezu ko-2 square root of y umdibanise no-5. So le nto ithetha ukuthi 1. So asitshintshanga nto qha into enza sitshintsha uhlobo esibhala ngalo ngoba loo into iphindaphinda ngo-1 benditshilo izohlala iyiloo nto. So ngoku siqale ke ngonani phantsi wethu okanye i-denominator. So into esizawuyenza apha sizawuba no-2 to square root of y umsquarish ze ususe u-5 squared kuba uzukhumbula loba lena i-difference of 2 squares. So xa unofactorize le nto okanye xa unonika le nto ixabiso layo ungayifumana kwa ezi zinto ezimbini esizibhale apha. So unani phezulu wethu wethu okanye i-numerator yethu ngu-5y. So sizazama uphindaphinda. So sizawuba no-10 ibe ngu-y to the power 1 lona ke ngu-y to the power half. So sizazibala ngokohlukana ibe ngu-y phindaphinde kwe-square root ka-y okanye ke ungathi ngu-y to the power 3/2 noba loluphi ke uhlobo ofuna uyibhala ngalo xhume kuwe. Ze ke sibe no-5 ophindaphinde ngo-5 sibe no-25y. So loo nto ke singayenza lula kwakhona sithi ngaphantsi sizoba nobani sino-2 squared ongu-4 umphindaphinde ngo-square root sika-y squared ibe ngu-y. Ze loo nto sisuse okanye sithabathe 25 kuba 5 squared ngu-25. So ngaphezulu sinobani? Ngaphezulu sino singayibhala ke le nto ngolu hlobo ilulo uba siyafuna ke okanye ke singazibhala nangezinye iindlela kodwa ke masiye ngolu hlobo ilulo okanye ke mandikucacisele uba ungazenza njani ngolunye uhlobo. So ingangu-10 singayibhala le nto ngoba ke ngubani ngu-10. So ukhumbula uba ngu-y to the power 1 be ngu-y to the power half. So izafana uba ngu-y to the power 3/2 okanye buyafuna ungayibhala ngo-y is equal 1/1.5 okanye ke ungayibhala le nto njengo-10y square root of y. So zonke izinto ziyafana odibanise no-25. So udibanise no-25y. So masithembe ke uba noko uyiqonda le nto yo-rationalize i-denominator uba ithetha ukuthini.